to raise your hands up in the air and fucking use them. Take time to recover. I'll try my best to discover descending angels on my back. I'm flying high to uncover the secret ways through each other beneath the surface of myself. I just wanna carry on. I just wanna carry on. Will I continue as the shadow out of time? No one is this unknown. I swear by them. Go one way or another. Behind the shade like the others. Locked in a cage of flesh and bones. Tomorrow's reincarnation. I'm searching for no destination. Searching for a why don't get a grip. I just wanna carry on. I just wanna carry on. Will I continue as the shadow? What a time to want to stay unknown. I just wanna carry on. I just wanna carry on. Will I continue as the shadow? What a time to stay unknown.
Come on, I, 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 We're now in-